Māku e mea te tētahi mea. E te uira rau mai rā ki tēnei te hōtaka whakamutunga o te taonga Māori TV a Paipai. Kei konei mātou ko ngā rangatira, a Chris Winitana, a Tūpau Tahi, me te mākau nei, a Wenarata Tate. E mihi kau atu ana ki a koutou, e hāpai nei i tēnei kaupapa a Paipai, e Chris Makanoa.
Ai, goodbye. E kuranga tēnā, pupuri hia tō reo kōrero hia i te kāinga ki te iako i te marae 25 years from now. Yeah,
Oh yeah, peace out.